William Ruto niwe yatahukanye intsinzi yo kuba umukuru w'igihugu cha Kenya arusha majwi make uwo bahiganywe Raila Odinga. Ruto yaronse amajwi 50.49%, mu gihe Odinga nawe yaronse amajwi 48.85%, nkuko vyatangajwe na Wafula Chebukati yararongoye umugwi w'igihugu wigenga wari ujejwe gutunganya amatora. Imbere ariko yuko atangaza ivyavuye mu matora, bane muri ndwi bari bagize umugwi ujejwe gutegura amatora bari biyamirije ibiza gutangazwa bavuga ko bitari by'ukuri. Agiheza gutangazwa ko ari we yatahukanye intsinzi, William Ruto yaciye atangaza ko agiye gutwarira aba banyakenya bose kandi azokorana n'abandi banyapolitike kugira bubake igihugu. Yakoresheje aya majambo: ndazi neza ko iki atari igihe cyo kwihorana, igihugu cacu kirakeneye ingufu za buri wese. Abo bagabo babiri bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu bigeze kuba soma mbike bari no mu mugambwe umwe. Imbere y'uko amatora aba, bari biyemeje ko bazokwemera ivyavuye mu matora. Naho biruko uruhande rw'abashigikiye Raila Odinga ishavuri na niga babona ko intsinzi yibwe n'urongoye umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora.